So yeah, zero in the building. Siatini nini ama fanu wote. So 21st of September tutakuwa Koroga Fest. Siatini ni show moja bigi sana. So ini ama fanu wote. Location itakuwa ni Two Rivers. Tunapenda siatini ni so unafamu kuje ziwa shike. Sindiyo? Cheki. Zimini shika.
Yeah.